inyubako zese zigahagararirwa n'igisata kijejwe inyubako ubuha akavugwa ibikorwa biri mu bushikiranganje gutungane bushikiranganje y'imigenderanire bushikiranganje bw'amagara y'abantu bushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi hamwe n'ubushikiranganje bujejwe amazi n'agataka mukabaza muti none ibyo bikorwa bigeze hehe mbega ingorane zoba zarahabaye n'izihe ni kiye gitegekanije kugira ngo izo ngorane zitorerwe umuti aho bigeze rero duhere ku bushikiranganje bw'ubutungane hariho igikorwa kiri muri iyi nteguro ku bihumbi bibiri na mirongo ibiri kijyanye no kubaka ingoro y'ubutungane aho rero baracari ku ntango koko kuko bariko barakora ibijyanye no kubona ikibanza hamwe no kugira ibyigwa byo guhera ko kugira ngo bashobore kubona yuko icyo kibanza bashobora kucyubakamo mu bushikiranganje bujyanye bw'imigenderanire hari ibikorwa byo kubaka ambasade ahantu hatandukanye Addis Abeba bageze ku bice 90% i Kinshasa mu gusubiramo inzu ya ambasade yari ihari bageze ku bice 95% i Paris mu Bufaransa ariko harubakwa inzu za ambasade izokoreramo bageze ku bice 90% i Mogadishu muri Somalia hariho ibikorwa byo kubaka uruzitiro aho ambasade y'u Burundi izubakwa bakaba nabo bageze ku bice 40%. I Dodoma ari ikibanza leta ya Tanzania yahaye u Burundi bakaba naho nyine bagiye gutangura ibikorwa byo kubaka ku bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu hariho ibikorwa bijyanye no guheraheza hari ibikorwa bijyanye no guheraheza kubaka igisata kindi specialize cyo kuvurirwamo kuri ku bitaro natwe turashoboye Karusi icyo gikorwa cyaratunganijwe kandi uburyo biriko burashyikirizwa ikigo kugira ngo gikore hariho kubaka ibitaro by'ivumbi naho nyine uburyo buriko burahabwa igisata ubuha kugira ngo gikore hariho ibikorwa bindi bitandukanye byo kubaka gusubiramo no gusanura ibitaro n'amavuriro atandukanye haba mu ntara ya Ruyigi cyangwa mu ntara ya Gitega nabyo nyine biratunganijwe zoro nk'igiharuro ubuhari yatangura koko gukora ibyo bikorwa ariko ibijyanye na administration byose byararangiye mu bushikiranganje bujejwe uburinyi n'ubworozi hari ibikorwa bitandukanye by'inyubako naho nyine ibyo bikorwa birategekanijwe uburyo bw'imiliyoni 330 bwaramaze gushyikira ikigo ubuha kugira ngo ibyo bikorwa bikorwe mu bijyanye n'ubushikiranganje bujejwe amazi itare n'agataka hariho ibikorwa byasabye bw'uko buhanyo kubaka laboratoire n'ibindi izindi nyubako zikenewe naho nyine hari ibikorwa by'ibyigwa aho amadevi yamaze kurungura kugira ngo uburyo bukenewe bushobore gutangwa aho mubaza aho tugejeje mu bijyanye no kubaka ingomero z'umuyaga nkuba haba Ruzibazi Jiji Murembwe Mpanda cyangwa Rusumo tukavuga muti none ko hari ibirimbo byari byarashinzwe kugira ngo ibyo bikorwa bibe byaheze mubona bizokubahirizwa mbega ingorane zabayemo n'izihe cyanke ingingo zafashe kugira ngo izo ngorane zive mu nzira n'izihe ku muyaga nkuba w'urugomero rwa Kaburanka 16 Kaguseze ibikorwa byari bitegekanijwe guhera mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ariko bimaze kugaragara ingorane zabayemo barongewe amezi 6 kugira ngo bizorangire mu kwezi kw'12 uyu mwaka urugomero rwa Ruzibazi ibice ibikorwa bigeze ku bice 98 kujana kandi mu kwicumi urugomero rushikirizwa urugomero rwa Jiji Murembwe ibice bigeze ibikorwa bigeze ku bice 42 n'ibice 99 kujana aho byari bitegekanijwe yuko bushikirije urugomero kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ariko bikaba bigaragara yuko Jiji ishobora kuba yarangiye mu kwezi 12 k'uyu mwaka Murembwe nayo ikarangira mu kwezi kwa gatatu 2024 kuvuga hazaba hari amezi ane atandukanye kugira ngo nari nihenze gato isubiye inyuma byari bitegekanijwe yuko ibikorwa bihera mu kwa gatandatu kuri Jiji canke mu k'umunani kuri Murembwe mu mwaka wa 2023 atari uwa 2022 ariko hazokuyongera ko iminsi amezi ane kugira ngo babe barangije umuyaga mva w'izo ngomero kwari zibihezuje hamwe ushobore kuva hamwe uza kwinjira mu muyaga nkuba usanzwe ufise hano mu gihugu cacu. Ibijanye na mpanda harabaye ibibazo kuko kuva mu mwaka w'2017 icyo gikorwa carahagaze. Bibaza ko hari n'imanza ziriko zirakurikiranwa kugira ngo nimba hari byononekaye canke hari icyo cyatumye leta ihomba iheze icumbushwe hanyuma n'igikorwa giheze kibandanye. Ingorane zagiye zigaragaza cyane cyane usanga amashyirahamwe amwe adafise uburyo n'ububasha n'ubushobozi bwo gukora ibyo bikorwa ku rugero rwategekanijwe. Hari izindi ngorane zari zijyanye n'ibihe ihindagurika ry'ibihe ugasanga ibikorwa byari bitegekanijwe bihuye n'uruvura bihuye n'imyuzure bihuye n'isiduka ihomboka ry'amamanga n'ibindi bigaca biteba. Hari ingorane zaturutse kuri iki kiza cya Covid ariko hari n'izindi ngorane wasanga zituruka ku bajejwe kwemeza amaplan amwe amwe kubera wasanga bitumvikanwe ko ubwo nyene bica bifata umwanya muremure n'ibindi n'ibindi byagiye bigaragaza ingorane zitandukanye. Hari rero n'izindi ngorane zavuye ku bijanye n'ibihugu ibikoresho byavamo ugasanga ibikoresho bije biteba. Hari ingingo rero zafashe kugira ngo ibyo bikorerwe umuti harabaye amanama atandukanye kuva hasi gushika hejuru kugira ngo abantu bibutswe. Harabaye gushyiraho ingingo zimwe zimwe zituma ayo mashyirahamwe abwirizwa kunyarutsa ibyo bikorwa na cyane cyane mu kujya arakatwa ibice 4% iyo hageze ko ari wa fagitire mu gihe abatahejeje igikorwa neza cyangwa hari igihugu kitarahera. Hakaba rero n'ibindi bijyanye no korohereza ibikoresho kugira ngo byinjire bitiriwe birateba. Murabaza aho byo babigeze kugira ngo twate imashini duharura amafaranga kugira ngo ace amenyekana neza ku buhinga ngurukana bumenyi aho byo babigeze aha two uvuga yuko bigeze ku rugero rwiza kuko ibikorwa byose byari imbere bijyanye na nyabwonko bijyanye n'iby'ubwenge bijyanye n'ibya administration byararangiye. Hanyuma ibikorwa byo guheza ngo ibikoresho rero bice biza nabyo nyene inkiguro zararangiye kumenya mbega ibyo bikoresho dukeneye twebwe bimeze gute byitwa gute bifite ubushobozi buhe ububasha ubuhe icyo twakwita specification technique byararangiye. Hanyuma hari ibijyanye no gukomanda na komande z'ibyo vyuma kugira ngo bishike vuba vuba biheze bikwiragizwe ku bantu bose babikeneye mu gihugu no mu ma serivisi ya leta kugira ngo urufaranga rwose ruzoba ruriko rurinjira winjire ruciye mu muhoro ugaragara hanyuma ubutunzi bw'igihugu bushobore kuzamuka bibonekana.